izini annabi wallahi da kai na damfara Usman ne Ali ban fada zarfi na san annabi
Channel.